uNkulunkulu nomakhulu kwindawo ngendawo abahamba kuzo xa befikile phakathi kwamabandla bafundisa ngathi de bafundise ngathi singekho kwezo ndawo uthi uNkulunkulu kodwa kuyabonakala ukuba elo lizwi seligcinile apha kuthi ngaphakathi siyaliphila uthi uNkulunkulu mkhonzi kaThixo abantu abafana nathi singalamasebe yathi inkosi athwalisa iqhalo nokuze inkosi imane wachungisa ngexesha elifanelekileyo uthi uNkulunkulu xa ithetha ngathi amazwi athethwa ngumkhonzi kaThixo uDavide encwadi yendumiso wathi ayiyolo lo mntu ongahambiyo ngecebo labangendawo ongahlaliyo embuthweni yabagqiki ongemiyo endleleni yabona wathi umntu onjalo unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi thina silapha ekhaya aphiliswa lomthombo likhoyo sime kanye phezu kwemijelo yamanzi kodwa umntu uNkulunkulu lona sisigwagwisi ngayo suke lapho yasikhuthaza isinika amandla nangakumbi uthi kuNkulunkulu lo mthi uvelisa isiqhamo ngexesha lakho uthi ke konke akwenzayo kophumelela unobangela kubemisebenzi yethu iphumelele ibe mihle kungenxa yoba sihleli kwimijelo yamanzi uthi uNkulunkulu uyasibulela bakristu abakhozi bakathi into bakhangela iintliziyo zethu abanye bethu nge-eji sisebatsha kodwa uthi uNkulunkulu namhlanje masizazi singabantu abakhulu balapha enkonzweni ngenxa yemisebenzi esiyenzayo uthi uNkulunkulu ngalo mzuzu emazulwini kuvuliwe iliso likaThixo likhangele kule ndawo konwatyini ngenxa yokwenziwa sithi uthi uNkulunkulu uyasibulela sonke makristu Thixo amazulu makathobisana nentsikelelo phezu kwethu nalapho besithabathe khona lomsebenzi Thixo kaNkulunkulu abuyekeze ngokuphindiweyo uthi uNkulunkulu enkosi enkosi bethezani Bobuza uchichikazi KZN is equal and combined is low seven Emvakwayo Free State combined is low seven Orthanda combined is low seven
No.
ekulungiseleni uesibhombotyalo sikuks ngetenrans und einolokoza asimazi ke bahlambini balo wow umnandi balapha. It's nice to be here.
Yeah.
Wow!
Hai,
e stato un giorno, e mi guarda la peccata, hai chi voce, hai la...